Anima na kunda vugati ndi China rushin guhagara. Anima na kunda vugati tuzaja kurondera. Mutekenisi arashaka kugwira ati okay iyangere yikizungu irononurusi. Iyo je wiri tongo ndashobora kuri byaza mu mwimbo rya ngitoni zitanu z'ibigori mu hegitari. Hari ibyatsi tongo riruzu ibyatsi. Mabakozi baharura ibi byatsi tuvyegeranirize hamwe. Hanyuma tujye kuraba umworozi w'inka aduha amase y'inka agishushe. Aduha amase y'inka agishushe. Dukore compost ngaha nyene, dukore imborea twebwe nyene ngaha nyene kuri tere. Mu mezi atatu ane tuzoba dukoze imbore iangere y'iwacu idacanze n'amantu z'amakemikali ishobora gukora neza muri iri tongo. Hano n'abatekinisiye dufise bakora iki? Nicyo kibazo dufite. Kubera iki tutashobora kwimbura ni toni zitatu zine zitanu mu ihegitari? Abandi bashobora kwimbura itoni cumi na zine mu ihegitari z'intete z'ibigori. Ni ukuvuga ko ibyo byose ni ibintu niyo umubwiye uti ndabona ko twakora uko kugira nanjye ndakwizigire ko wewe wabyize wabinonosoye ubishoboye nzoguhemba kuri pourcentage y'umwimbu zayimbura. N'amezi atatu gusa ntuzobura apfa n'ubundi wari urafise ibyurya n'uburi kurajya urafise ibyo warimye iwawe. Wanagomba mbere ku kwezi nzaba ndaguha n'ibihumbi na mirongo umunani canke ijana buri kwezi kugira usumire abana hanyuma dukore. Tuzokata muri pourcentage nzaguhemba ayo mezi atatu aheze wimbuye ibyo bigori canke ayo mezi ane nk'ayo mwimbu uzobukuyemo. Ndakubwiza mukuri nta n'umwe yemera kubera arazi ko atabyashoboye. Ubishoboye aho bari ababishoboye barabikora nuko babikora n'izo systeme ziriho. Iyo umuhaye itongo cyangwa ukagomba ukamuha ufise ubworozi kanaka bw'ibitungwa kanaka tuvuga akarorera ingurube ukazimushikiriza ati n'umutekinisiye azi ubworozi bw'ingurube yabyize yabinonosoye azi neza ko atangurube ishobora kumupfana atari agisida canke atari ingwara ibonekanye ko iyo ngwara itashobora gutorega umuti muri ico gihugu izindi ngwara zose abashoboye kuzitereta abashoboye nuko kubwira ati tuzacanga ifungurwa uku n'uku n'uku ingurube tuzazi boost mu mezi atandatu umunani uzaba ufise ingurube ishobora kuja ku isoko itari munsi y'ibiro 80 mugabo iyo uvuganye wese akubwira ngo ingurube ngo kugirisha kandi birijana izafata igihe irashika n'umwaka nta mbuto nziza dufise. Iyo mbuto nyene mufise iyo mbuto nyene dufise mu Burundi kubera iki utorondera ibyo ushobora kuyigaburiraho nyene ugashobora gushika ku biro 80 birijana ku ngurube mu mezi atandatu amezi umunani tukorora kuri ubu igihugu saba barunda kugeza tubwira ataba diaspora nimuze dukore dufashanye twubake igihugu nyimba igihugu co bagiharugwa mu bihugu bikenye igihugu cy'u Burundi dufise ubutunzi bwinshi dufise kirimbuka nimuze tworore worore urukwavu worore inkoko ejo uzukure mu inka hirya ejo ugure mu imoto ugure mu besikere hanyuma uzogure n'imodoka muri ubwo bworozi nuko arabizi neza ko bishoboka. Nibaza ko se w'abarundi ariko arahenda abarundi ngo woroye imbata woroye inkoko washobora kuva kuri iyo nkoko kaduga kagura n'imodoka muri iyo nkoko ntabwo ari umubeshi kuko arabona aho bikorwa kandi bishoboka kandi nawe yaciye ku ntebe y'ishure arazi ko bishoboka. Abantu tutafasha ayo makaminuza n'ibindi ayo ma universite abandi uwo ari wese ashira kuri page ko ari yafise ayo madoktora hagomba no guhonyora abandi mugabo wamubaza ufise experience meze gute mu buzima mu buzu ukora bwa buri munsi ufise experience meze gute nago hari rya tongo jewe ntize basi washobora kugira icyo uribyarije mu musaruro bikamunanira n'uko aduharura iki nibyo bya bindi hari umutamu umwe niwe yavuze ati kwishure ntibigisha ubuzima kwishure canke ukuntu umuntu yashobora kureyisisa mu buzima kwishure bigisha ukuntu washobora kujya kurondera akazi ukaronka icyo utamira mugabo nako kazi karonka ukoresha ubwenge nkaronka uvuga ngo afise urukaratasi gusa. Yuvuga ngo nta buzi buriho mu Burundi, ntabyo nokora biriho mu Burundi n'amatonga ngana gute nabatama bangana gute bafise amatongo ushobora kugenda kwabwira ati ngoma ndabaterera amacungwa ngaha iritongo ryose narize ibyo ubugenduzi bw'indimo n'ibindi mutama no guterera amacungwa mu mwaka umwe mu myaka ibiri uzoca ubu mutunzi mugabo umwimbu niyo watangura kuboneka ndakenera ibice 30 gusa ku mwimbu zaboneka mu itongo ryawe ico nkenera gusa nuko mpa uruhusha nkakorera kuri itongo ryawe nyimba riri mwamazi cyo ni cyambere nyimba ritari mwamazi ni gute wakora kugira uje kuyarondera hari uyazana uyashikane mbere uje no kugongora mu biro bya leta sabuti nabonye amazi ari ku birometero 2.5 ngoma ndayazana ayo mazi ndashikane mu itongo kanaka hari umuntu yampaye iryo tongo ndarigirire ko experience kandi ibyo nkoreramwe n'ibyo nize ndabize ndabifitiye ubuhamya bushobozi ngubu ngomba nkore ubu benevola muri iryo tongo wahanye kontra imbere igihe umwimbu zatangura kuboneka ko tuza nzafatamo ibice 30 bijana buri mwaka aho nturaronka umushahara nturaronka akazi nturaronka akazi ujya mutama mwene iryo tongo bibaza ko azori kwima mu gihe umweretse neza ko buri mwaka azohora aronka hamwe miliyoni 10 hanyuma akaguha hamwe miliyoni 3 akwasa akazi none niyo wafata abantu abatama batanu ku mutumba bakaguha amatongo yabo yose umwe wese nyuma y'umwaka akazoza aragusigira miliyoni 3 kuri buri mwaka uwo mushahara ungana gute nta modoka uzoronka uzagiramo nk'umuprofesionele yitse mugabe ico muzi niyo umuntu abatumye ukumuhenda zana ibizana ibiyazana akayora amahera akabayorera ubukeye yakubaza ibyo wakoze nyereka nta na kimwe waramwibye waramuhenze uri ku rubuga iminsi yose aguhawe icuja kunwa ugataha aguhawe icuja gusororera ugataha icuja kwiyemera ku bandi bajene mfise abantu biburaya barampi bikorwa jewe n'igihe dukorana ugataha umwaka wahera yakubaza ibyo wakoze biri hehe canke yafata urugendo akaza gatangana n'inahuri ndende yashika akagwa mu mazi akava yagwaye no mu mutwe kubera ingeso mbi z'abantu bavuga ngo baraciye ku ishure mugabo badakoresha ubwenge biramba bazi umuntu atamba avuga ngo yaciye ku ishure wamubaza ati iki none wagikora nakikurangiye wi akavuga ati wi nagikora kandi ndagishoboye narakinonosoye wamubwira uti wow nivyo nagomba jewe rero ngo ndakwereka ahantu ndafise itongo kanaka ndi buraya sinshobora gore hagarikira abo ndari hari bose baranyiba ndari guhuri hagarikire urikorere untereremo ibinaka isoko iriho tuzagomba tugire importation tubitware hanze twinzize mbere n'amahera y'agaciro mugabo nzaguhemba kuri pourcentage y'umwimbo zaboneka ameza 3 gusa yo kurindihira akubwira ati oya mucuti nzoba ndiko ndagiki none ubuho wagiki utagomba kwapruva ibyo wize kubyerekana wasomye igitabo canke wize mu gitabo cakozwe mu myaka 70 uheze uyu munsi uratubwira ko wize none ibyo wize byateguwe mu myaka 70 uheze n'ibyo ugomba uze kugira experience mu ishamba hanyuma unyimburire itoni zibiri z'ibigori mu gihe n'umuntu atize n'umutama atacye ku ntebe y'ishuri atazi no kwandika ashobora kuzimbura mugi habandi biza baba tekenisiye bishamba ashobora kwimbura itoni kugeza ku 14 mu hegitari wewe ucuze umbwire ko uri umutekenisiye cenda guhemba umuyoro buri kwezi kugira wewe utware 188 miliyoni 555,300 ku kwezi utware umwimbu niyo wamara kwimbugwa ucunzanira umwimbu udashobora kuvamwa n'555 ubwo si ubusuma nibyo wize ku ishuri ukeneye umuntu abavuga ati jewe narize ivyo nize ndabishira muri pratique ariko kandi nubwo nize birashika nkaba nize mu gitabo canditswe mu myaka 20 heze uyu munsi nigishijwe ico gihe niga nigishijwe n'umwarimu atarazi n'ukurima atarima nigishijwe n'umwarimu yava kutwigisha akaja mu kabare gusa gataha akajyama karindira ko leta imu mushahara nta experience yari afise. Mugabe nyuma yaho naragiye ndarondera aho abandi bakora ibi narakoze n'ubenevora kugira ngo ndabe nigiki kiri kuri page nigiki kiri kuri technology y'ubu atari muri ya myaka 20 heze. Naragiye kubonana n'abantu bindimo bakora mu ndimo bari kuri tere ndakorana nabo kuri tere ndaronka experience itandukanye na wa mwarimu yanyigisha ava kunyigisha gusa gataha kicara muhiriwe abgaca akavyuka akagaruka kunyigisha iby'indimo nawe atano murima w'indimo afise urambwira ngo uri kuri tukabarimo canke ngo uri kuri abavuga nabi ntabo ndiko ndavuga nabi nyimba mu Burundi hari abatekinisiye b'indimo hari abaprofesionere b'iby'indimo bigisha ku makaminuza bigisha ku masegondere nkaba professionnel igihumbi bidimo bafise n'ubuzi bwa leta wonzanira mu Burundi kanshirira bari mu buzi simvuza bari mu mihira abari mu mihira bo nibihumbi nibihumbi nta bariho bashika barenga igihumbi bari mu buzi bwa leta none mu Burundi wonyereka imirima igihumbi iseruka kira ntarugiyemo wonyereka imirima igihumbi mu ntara zose z'u Burundi ya karorero yarimwe nabo batekinisiye mwarimu avuga ati ndi umutekinisiye ndiko ndigisha abanyeshuri by'indimo cyane iby'ubworozi amanza twereke nawe umurima w'indimo afise umurima w'ubworozi iferme y'ubworozi iri kuri page afise nziza ya karorero atwereka ko ari muri ibyo bikogwa none ugomba umubwire gute umuntu atazi gushona ataja ku mashine ngo ashone ko yoja acaja kurubaha akanyigisha gushona akanyigisha gukata impunzu kubera bisoma mu gitabo akanyigisha kuyunganisha iyo mpunzu akanyigisha kuyisukura iyo mpunzu kugira ise neza ije ku isoko idandazwe nkuko abandi bazishira ku isoko zikadandazwa igishoboka twemere rero ko niyo uvuga ati ofise diplome ya kaminuza canke ya nde tu yari yose ufise sindayanse berefestasyo ko ayirose mugabo iyo umuntu akubwiye ati mfashiki wemere kwanza gutanga ubufasha imbere yo kurondera umushahara kwerekana ivyo ushoboye nuko tuzatera imbere mu gihugu cacu bitandukanye n'ivyo ntaho tuja ntaho tuva no kuvuga ko byose bishoboka mu gihe abantu bagiye hamwe byose bishoboka mu gihe uwo ari wese avuze ati nditanze ndakoze iki kuko sinumva kushobora kumbwira ko ufise diplome ya université uri umutekinisiye w'iby'indimo atatongo nari toyi gihe gitari zibiri ufise igerekana ko ari tongo ry'akarorero wereka abandi ko ubishoboye hanyuma ukajya ari kwishura ukigisha abandi banyeshuri uri kurabica mu mitwe manza ubikore utwereke nyimba uri mu Burundi twereke ndazi koja muri ministere y'iby'indimo atamirimo igihumbi mwosohora iri kuri page yarimwe n'abatekinisiye cyangwa abaprofeseri bigisha abarundi abana bacu inshuti zacu n'abagenzi n'abavukanye none ubigishije hanyuma twabataraki turakenye nibyo byivyo ubahaye akantu kose baca bafyonda bavuga ati n'abatekinisiye none mu profesor umwe wese yarakanye umurima wihe gitari zibiri yarimye kijambere nimumva aho cakogorora nkuko se barundi abivuga duca twogorora hanyuma abasigaye natwe aca tujinyuma umu profesor umwe wese avuze ati nta tongo mfise hariho umutama w'umubanya afise itongo gihe gitari zitanu ndari musabe ndari tere kijambere hanyuma umwimbu niyo watangura kuboneka nzamuha azazarampa ibice 30 ku mwaka none niyo waronka abantu batanu baguha ako kazi ntiwumva ko uzaba ufise umushahara usumba abandi bose miliyoni zingahe zingahe tuvuga iryo tongo hari ryaje miliyoni 10 araguhaye miliyoni 3 ubundi reka ndabigeze ngaho tuzabandajya tubivugana ariko mumenye ko byose nanicyo gituma mubesha iyo umuntu akubwiye ati ndagushikirije ikinugi hagararire ntiwemera ko aguhemba kuri pourcentage y'umwimbu zaboneka kubera ko ntabyo ushoboye ntavyo ushoboye nta na hamwe bigira pratique uzi gusa kubitanga mu bandi kuvuga ko bishoboye wabyitse mugabo nta na hamwe bigira pratique ngo byerekane kubishoboye nico kitubabaza mheze ndababwira akantu kamwe narondeye ishira hamwe tugira inkorere amazi kora amazi mu Burundi yimba amazi ndabarangiye aho bayimba mu itongo kugira ngo ashobore kuzandarima basizo sogoro abana bagwa Yesu tamana kwashi baze bararonka isogoro bajya nabandi tuze turaronka izo tujya kugira ngo turege umuntu ntashobora kwamara ajinge imwe bambwiye ati tuyimba ayo mazi ku miliyoni 40 mu Burundi washobora gusaba umuntu kumwimbira amazi ku mutumba imiliyoni 40 mu itongo gihe gitari nka 10 canke 15 20 sawa miliyoni 40 kutobikora basi ubenevoro kamubwira uti buri mwaka uzohora umpembo kunda gushiriraho amazi hanyuma kamushiriraho ayo mazi akarima kunguka nawe ukunguka buri mwaka ukazobona ubona percentage nyimbura umutekenesiye kubera iki nyimba ku kilometero kimwe hari amazi usoshobora basi kwerekana ukereka barundi ngene mushobora gukora pampuram idakoresha umuyaga nkubi idakoresha ama ikintu cyacu cyose cy'amaso soleye pano nibindi ukayimwe starira ukayishira muri uwo mugezi kamuzanira amazi ukamusaba kugura amatiyo gusa hanyuma ukamusaba uti ndabigukoreye mugabo n'ubumenyi narondeye naciye ku ntebe y'ishure mugabo buri mwaka nanje uzazurama iki none leta yo ntiduha amazi gashira ko konte weho kutobigira uri umutekinisi. Mugire umunsi mwiza karagaciyemo.